Ahe itharamkam gazane jari la sana dakari loko ku na sweswa wa kanakana ku subscribe eka le channel hi wona karo subscriber, so of course namhla ta vakha hina nguta yena soli makamu G1 genius loko ari kari a yevula yena Xiluva mtatsunduka ku makali ya tlakula tlakula liya isuka ku hi yisovele ka Xiluva luya a randana na G1 so u komisini la ku huna vona va lava ku tlakuriwa ivi a posta picture a tlakuli nsato wa yena, so swi tikombisa kahle leswaku mahungu lama ma yisiwa eka yena Xiluva. Mi ta tsundzuka ku Xiluva loko a ta va a teki swinepe na G1 laha a tlakuriwini u vuya a teka swinepe leswiyani a swi paluxa eka Facebook loko u nga vi na ku twana kahle eka yena na G1. So whenever G1 a endla mhaka ya so u va a kha yivula Xiluva hi ndlela leyi ku kombisa ku ya u twa ngu u ta ni herisela marriage hi mhaka leswi va nga swi endla swo posta, but look at us, we are going strong. Ha randana ha tlakulana, so always loko endleka mhaka so obvious na vanhu va ta tshama kha va hleketa swona sweswiyani ku G1 yevula Xiluva loko a za a posta picture mi ba tlakula n'wansati wa yena mhaku nkarhi lowani Xiluva u pala swinepe kumbe swithombe swa yena na G1 va tlakulanini, so swi ta tshama swi ri ndlela leyo ni eka hina valandzeri. Thank you.